Moya mbili, moya mbili. Kwa nini mtabimenyereye rimwe ibintu bibiri? Haro moya mbili chupa. Chupa. Nindi moya mbili yo hasi mucha muyumba.
Abakobwa. Abakobwa rero burya hari ingeso mwihaye.
Birashika.
Nibaza ngo mukundanye n'umuhungu ngo namafaranga.
Yamaze kugushikira ukasohokana umukobwa ukamugurira inkoko agatahana taxi ukamwana 10 miliya mayinite.
Ibyo bikora mu vakansi. Nanjye sindaba mu vakansi kuyi. Bro, ahubwo ubonye cy'abakobwa ahubwo nimushake mu kimenya ngo ushire mu mutwe. Abahungu turi 4 miliyo mu Burundi. Muri 6 miliyo. Ubongera nicare muhira. Eh. Mukobwa jiwe ihi ndasubiyemo. Nta nkuko nzokugurira, ntarago nzokugurira no.
Ndimba uvugutse basifise ikintu sifise ikintu nkora. Egero rya muhungu w'umugenzi wawe arafise amafaranga. Umubwira uti basi ngira umukozi wawe basi. Apara ko umusire kwide.
Ubona jengira mbese le king ndabye ko mutazoya.
Bakunzi ba Imperialtv turabaramukije bivanye naho muherereye bwa keta nke mwiriwe. Tubibutsa ko kuri mikro muri kumwe na Iterite Kabela aka Thiago Tequila. Numusi tukaba dufise abatumire babiri dushaka gukorana nabo ikiganiro. Tutarandiriye cyane reka batwibwire.
Kubatanze ndibazanye rya mbere mwumbonye kuri iganiro cyo nga mbwa n'ese zo ngira ibindi biganiro vya hanze ndundi TV. Ndafise iganiro cy'amasaha 3 ku ndundi. Dukorana na Aran. Hamanitwa Shadu banazira Chibu canke Modo muramazina unyitukushaka kuvyumva wowe no kunyita
Chibu Modo.
Okay, amananje nitwa Fleury canke Lanez shora kuma magari zina likubangukiye muri aya biri.
Ya no musi ikintu catumye tubakoranya hamwe ikintu catumye dushaka kuyaga namwe tuje kuyaga kuri sije ijanye na abantu bitwa aba Slay Queen abarundi n'abarundi kazi tumaze imisi twiyumvira tukubereke abakobwa b'abarundi kazi usanga bafite imyaka 18 gushika kuri 23 usanga beshara aba Slay Queen usanga beshi bafite comportement ziri bizarre ugiye mu butambiro mu kavyiniro ugasanga n'umwana wa 18 ariko ari kumwe n'umutama wa 70 ari kumwe n'umutama wa 60 ubwo twiyumvira ati est-ce que ni ya ressource nikiye kintu kibituma ivyo byose ugasanga umwana kiri mutoyi ari kumwe n'umurangara na papa wiwe canke ari kumwe n'umuntu imyaka yewe bidepasi ya papa wiwe eske nikiye kintu cuba gituma abo barundi kazi babayeho muri ubwo buzima nimwe bwa ba jeune mutaba satisfaza amabezo yabo canke nawe bigenda gute
cyo kintu ko bwanje ko ndacumva biravana ninge so mukobwa ari mukobwa ashaka kuvuga uti ashobora kubabona ati nako kunabayeho arabayeho neza mbuga akacavuga uti nawe ntegeretswa kugira nanje mere na nkande nkuge kandi aho keshi bikunda gupfira kwishura abana be kigira bafira kwishura uko kwishure baragenda kwishura umwana muragenda kwishura wowe ukambwira ibyo warimwe cyo numvise bingyohe ndumukobwa je gusanga je vyo narisanzwe njamwe cyo tubabagenze mba cyagize ibyo tubabagenze ubyo uzonjana ahantu aho hantu wambwiye nanjire mugiye maze kwaje mu nkamba birangyohe atumaze banamaze kwataka ego baramaze kwataka iyo ngeso
nawe bivuze kwiki
cyo cyo nayivuga ko ahantuka ari giye ushaka gusanga umukobwa abayeho gutandukanye gusanga ari umukobwa iwabo tabintu vyatari baba bafise ashobora gusaba ikintu mu vyengo akimubwo nyene direct ugasanga biramugoye n'uko usanga nyene izo ngeso zadutse n'ikindi gihe ushobora gusanga umukobwa waba bafise byose kandi ashobora gusaba ikintu cyose akakironka ariko ikintu akabura ni kimwe wa mwanya wo kuronkera ko cha kintu aba yasavye ugasanga ubu wasavye umwanya ngo papa ejo ushaka kujanga akamwankira cyo usanga ntavuye ikintu ciki cyo kuzaratoroka muhira agenda usanga nyine naviremo zange sombi cyo bitwa kujya mu yavuze ngo aba Slay Queen ego
no musi birashitse imana iraguheza gije amahera kanaka urabaye umu homme d'affaires hanyuma harageze gukora projet wakundanye n'umukobwa ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu ariko ntiwari uzi comportement z'uwo mukobwa hageze nyene ko musaba demande ashaka kubwira ati urya mukobwa ni umuslay queen kubgawe wo mutwara canke
kubganje mugende kumugende mu mudafaya je no mutwara
eh
ko ninziza nka 2 million 3 million kwezi kugwa yemerwe ndige kugira ni bisanzwe ego
kubgawe nawe wo mutwara canke byagenda gute
je no mutwara no muhanura gusenga saka yihebe nga panic nuko kuvuga ngo mpemba ngo 3 million cyenda muha million e kavema ya ahubwo no yamwima nkabandanya ndamukomeza impanuro gusa yo ngisa kayihebe eh nande gumye mu pompa amafaranga uko yaruzo uhemba kukwezo kacukata kumushara ngo mu yange subusire kwini nzobandanya nzofiza ariko mu gihe yamwima kamwandanya impanuro umudu franga duke nyine tujya nyine tuguza rifata neza se tuvyo birakwiye ivyo ni byo kumuha amafaranga aje kujyogwa nibiki karukiriza ngaho nyine shaka kuba umu mudafero uhembwa za miliyoni biki cyo birakwiye nivyo wanyu kumenya nyene
eh
ndakunganira erega awere kuvuga ko bivagira ubuzima bayemo uko ni wowe uhembwa 3 miliyoni gutanga 5 miliyoni bisanzwe ego
kubganyu birashitse murabonye clip y'umustar kanaka nga mu Burundi chanke yabandi ba star mubonye mu muslay queen chanke wicaye nkano acayirengana umukobwa mwiza ari sexy bakubwira tujya umukobwa no muslay queen niza he ngeso zitatu cyo bona ko zimuranga direct mu kumuraba
kubwa ngeso ya mbere nzimbere ni moya mbili kweri moya mbili
bisigura ke ku bantu batabizi
moya mbili diba je teme ubu nta muntu umwatayize
waje nayo nti yo
moya nayuzi
ngacyo nayo nti ndira sindi abwe no kubitaye niki moya mbili savedir kwa
moya mbili kwa ni batabimenyereye rimwe ibintu bibiri haro moya mbili chupa chupa nindi moya mbili yo hasi mucha muyumva turakuze ntwigira abana turakuze twese
ukira ngo umusule queen
ego
cyakabiri
kindi cyakabiri ko ndamwumva ko umusule queen umuntu wa mbere afite itamba umusule queen ndakubonye ikintu wewe kibeye nanze ntegeza kugishaka ego ko ndabyumva
cyagatatu
nacyo cyane umuntu vrema umwanya wiwe awuha umwanya muremure wiwe
mugatabo rya fise araca kubiti no kumabuye mpaka karonka kandi mugira karonsa ashiramo ingufu ziwe kawugima bujya bakobwa mwe mwarahezagiwe from arahezagiwe musimpano kandi safi kwiri hamica gatatu naco nuvuga niba bakoga nkusanga birirwa kumarizo sosio birirwa kuryoherwa ngo eh ngo naka ngo yagize ibi ngo rekanaje ngo ndabigire usanga ni kuryoherwa nyene usanga nyina vye mu nyene zange suguma umva ngo sei queen ego
kubganyi ko kubakobwa mukundanye turabizi mwese amurafise abakobwa musohokana ngo kubakobwa mukundanye nibihe bintu uwo mukora kugira ngo umurindi yongese ubusire kwine kuko urumva umusire kwine n'umuntu amafise tamaje ho ndyohe gwense neza ngirike niyahe bije wo buha umukobwa mukundana nikiye kintu wo bumufasha umukobwa mukundana kugira ngo ejo neje ubundi ntazokorokere muri yo game ya Slay Queen nikiye kintu kurakora no munsi kugira ngo utegure kazoza ku mumefu musohokana
ubwanje ko ndavyumva umukobwa mu gihe umaze kumuha icyo akeneye cyose abari wabo mu fisi nahaje
nibikumuha
muha ego ndene murondere igimukundiki cyo bukunda ni mukitsi amahera
ya
amahera buko bumaze kumuca keneye cyose kwa muri nota yifuza yose nahaje agumi wawe nyene kuko je ndashaka kwa ndamuha nka turasamira ukwezi umugenzi wanje nawe ugasagara mushaka mugawe na muha angahe samira ndereje mugeje nawe umva zoguma he azoguma iwanje azogume wanje agenda mufise buga mugihe amaze gushaka za turasamira kazibura mu game ndayabuze aragenda agushiga wenyene bro sigara utangara
nawe ni iki kintu ukurakorera umukobwa mukundana kuko ndo munsi turazi ejo shanke hirya ejo ashobora gukorokera kuri iki kiganiro akakibona uri kumutegura gute kugira hirya ejo ntazokorokere muri game y'abaslay queen kugira ngo nzomushikane mu nzu uvuga ati uyu mwana jenaramwirereye nagenda murindi ngesize n'izininzi umufasha iki umuhiki
cambere cyo ntawe
na ofisi
ntawe
na mukobwa ofisi
wapi
yambara mukobwa afite bakundana wowe wabyumvise
ariye ko ta mu mefa afite bakundana ntawe hari
ukubura cyari utabishye
barabuze cyangwa nabugye gashora kubarenze mubira
ntiharagera Rega, numvise rero abakobwa abakobwa rero burya hari ingeso mwihaye. Nibaza ngo mukundanye n'umuhungu ngo namafaranga. Yego ndaze muri iki gihe tugezemo ash. Ni franga. Ariko je vraiment nk'umukobwa nzoba ngiye kudraga vraiment. Ndabivugira imbere ya kamera. Ntazokwitege ngo je ngo nzoma amafaranga. What atayansavye mugabo kugira zo yansavye. Icyo kinazo manze kwanza gitegure nk'iminsi nk'itanu kugira ashobore kukimbwira amashobore gucumba. Mu gihe yagiteguye no musi dufate no musi namba ari nk'itariki zitanu. Yaa. Azabitegure namba ashaka icyo kina gikene namba ari tariki 10 azoherizo tariki zitanu nyene ari karakinsaba. Kuko na nigibe kivara basi na 5000. Eh kuko naje mafisi ibindi magama ashaka gukora. Naje mafisi ibindi vraiment ashaka gukora. Eh. Gusa mu gihe azoboneka wo nditwa ngo dusokana mugasuba mu 2025 ngira zoba hari gusa aziyitege vraiment ko ata bintu byatari vraiment uzoshobora kuronka kuri kuko namba bo barankunze uzonkunda uko ndi ntuzonkunda ngo kwa amafaranga ayika
none we nkuko ndi ko ndakubaza kandi numva wowe rafise question kubana sana biramaze kugushikira ugasokana umukobwa ukamugurira inkoko agatana taxi ukamwana 10 million y'amayinite
ibyo bikora mu vacances nanjye sinda mu vacances kuyi jewe
y'abarundi babikora
y'abarundi bari ho so amafaranga eh uyo sinzi uko arabikora
acyamana 10 million y'amamega
save so ndavdum jewe vraiment pana tutabishanye mu kogo umunsi twasohokanye ushaka kubimenye ubu igihari nta brochette simple nta facture tuzokwicara fanti imwe tuyage duhijije dutaye ni fanti imwe ndakongera se tubiza bikwiye
mu gikoni tantumiye
mu gikoni ntuzo iwanyu ntuzoba wariye nene nzo ko nazo guhamagara mu gatondo nzo guhamagara amasaci nda iwanyu zoba wariye kweri kusha guhagira ku muhungu none iwanyu uriye ko no uvuga cyo
nawe biramaze kugushikira ugasokara nk'umukobwa ukamugurira inkoko ukamufatira taxi mu gutaha yani ukamuha care yose nyine uziko abarundi kazi dukunze kuko nk'ivyo ca tubishira muri nuze muri kategori za care tuvyita ko umubira aba yagufashe neza
kwaje vraiment bisanzwe je care ndayitanga care ndayitanga ivyo no bigukore
franga nayo ntibikibaye care
oya care mera ndafise mera ndi nayo ndamaze kubikora kandi apa ni mu kandi apana gatanga
nta care tamafranga ugira serieux
era care ntangisha ubundi
bien sûr nibikobwa
de
Go
be bad. Bro, I
go only. Chawa koga wana mshake mukemi nyangu chire mumoto. Abahungu turi 4 million mu Burundi. Muri 6 million. Ubongera ni chare muhira. Hey, moya mbili. Ariro tu. Hey, gusa. Ndakwibarize gato we hari umuhungu wamaze gukorera kuri byo byose wabambajije umuhungu inde
nani mako mumenyizira yamaze kubinkora akangurira inkoko je nyene nkananirwa no kuyimara gusa yayiguze ndayibona ngaha ipanze neza
umuntu umuvakansi
yari umurundi
oya nta murundi yakora ivyo
yari umurundi kandi
atabwo ubukene buhari
bera mu ngagara gusangira yari yaguye ku inoti gusa nawe ndumva nawe agwa ku miliyoni navyo wungurira bwo warasa
aba mu ngagara
wowe urarembye
de doc muvyeyi yari yakubise nenko weshi nsino kubesha inkoko mukobwa jiwe ihi ndasubiyemo nta nkoko nzokugurira ntarago nzokugurira no ahubwo ivyo bintu nzobigura umuhungu mugenzanje uko ryari ndambwa ati numva inzara azobingurira mugabo wowe umukobwa ahubwo zoguma ndaba nk'imbwa hazi gufu ye nuko biri
okay hama rero tugira akajambo duhanuye abo bashiki baje twumva ngo bariko bikomporta nk'abasibe queen gire jambo tubahanuye tugire impano tubatekereye
kubwa jibanduro no batekerera nuko bareke itaba ko busire queen mwabakobwa busire queen uva kutama mureke itama kuri umukobwa umaze gutungwa ni ivyawe ivyawe nta kibazo nta busire queen ushaka kujamba kore busaba ngo bonyine bakora ntuzokore wizera ngo ntuzoze muhiri wanyu uryame ngo uzemera ku muhungu wapi kigiye turimwo mukobwa turimo murakibona abakobwa muri benshi bango turi bakeye none mwicaye twe tuzokora gute kandi twe turi bakeye tuzora ivyo tubaha mwese nikizobaho cyo no bahanura nimba uvugutse basifise ikintu sifise ikintu nkora egero rya muhungu w'umugenzi wawe arafise amafaranga umubwira uti basi ngira umukozi wawe basi apara ko umusire kwide
Donc kuri wewe kuba umusire queen ni jambo ligayitse ni gikorwa gipondetse imbere y'uko umusire queen
kubganje turumva ko igikorwa gipondetse sana ego ko kugira itame kwifuza ikintu wo bwa ubona utoroka cyangwa ugihabwe n'umuhungu cyangwa sugar daddy wapi
wabishobora kugirondera icyo kintu
so nawe ugira akajambo dutekere kugira ngo ikiganiro cyacu kirangire
cyo kinjambere mfise nshaka kubaza mwene wacu hari ya yavuze ubwa mbere uti ko mugiye hembwa ngo 3 million ngo ushara gufata ngo y'imiliyo ngo akayaho umukobwa bakundanye kwereko utafata umuliyoni ngo uho umuvyeyi wawe yakwibarutse
umuvyeyi byo nibisanzwe muri uko kwezi kumwe arashaka kuvuga ati ndagwaye umuliyoni mugabe asaga umukundi kwezi kuza umushahara wose ndabahewe umuvyeyi uko uri umukobwa ntuzogira ugana na umuvyeyi wanje nikibaho
ndomba fisi byuma mu mutwe kwiri je ntabiyishi ako amafaranga nuye ho mukobwa nuye umuvyeyi wanje kushika maka ko nuye umushiri wa mbere abandi barakwerekira hama ico no hanura abakobwa mwitwa ngo abasley queen sinzi ko bumaze kubabona ariko aba mwitwa abasley queen frema yongeso boyiheba ko ningeso mbi igayitse urumva no twahevye turabakurira n'ikiganiro sley queen kora frema ivyo no mubihebe ni ibintu bigayitse kukuyumvira kutari ugasanga nta yongeso nta ni office cyo no bahanura vraiment cyo kintu ino mu giheba ama mugakura amaboko mu mpuzu ntimwitege ngo misi yose ngo umuhungu wapi kura amaboko mu mpuzu namwe mukore ko murashoboye murafise nguvu bama babivuze ubu numva ngo babahe 40% mu gihugu kandi c'est bon murafise eh nuko biri umva abone 60-40 rero mukuna amaboko mu mpuzu mukore ama marabe namwe ko mutazo kwitenza imbere kubera iki namwe mama mushaka amafaranga bama bayabaha bahungu mwebe nta munsi mwakuyumviriye muri amahera nkore ndayeho umuhungu
bya ntibawe rasaze mu mutwe mbega
umva na umunsi umwe nzogutora na dukorana ikiganiro cy'ivyo ni ko mbaza wewe impa kwereka utoshobora guha umuhungu amahera
ibyo ntibibaho urazi ko nimwe byagenewe nyene
harano vyanditswe
mwe birano nese mwe muri mutwe w'urugo harano umugore atanga itegeko mu rugo
harano mugabo jinzi umugore atanga rasho
ibyo birashika washikanye mu nzu ndashaka kuyitanga mugapa naho ndagusororera wowe warasaze
kubera namaboko ubufise yo gusororo
byafise muganda yaro se sayi wawe
okay
ke utatanze mu gihe muri fiasi yayi Je kwitaga mu rugo.
Yewe no guhakeya mu bundi buryo apara ku mafaranga yo wandi.
Ubundi buryo bwaye tubwire ubwo bwe bwo dukeneye.
Nawe bwibaze n'urumuntu muto. N'urumuntu muto bwibaze.
Arero
tour.
Ah. New term shasha. Hama ndumva namwe abakoga murafise ikibazo probleme kweri. Kweri iki namwe mutoshobora guhamahera umuhungu.
Birashika biragoya ahubwo biri complique.
Gute biri complique kandi nico nyene nshaka nyene.
Hewe ndakubwira ikintu kimwe rero ukuntu bipanze byapanzwe yuko abahungu ari mwebwe mutegezwa kuduha kuba ko ni mwebwe muri uru rugo rw'umutwe
ubunajengira mbese lekingi ndabe ko mutazoya
murondera abashuga mami ko musuzo zurayazana tuyake
sawa ubutwa bitanguye
ubu
Jewe Oya mgaka kanimera ndagataha nakiwa kwiye. Ko nakubwiye ko atawe mfise.
Bakunzi ba Imperialtv tubashimire cyane kuba mwabanye natwe mu kiganiro tubashimira cyane tubibutsa ko twari kumwe n'abatumire Laneze na Tibu. Twizera ko n'ikindi gihe tubatumye ko muzoza. Hanyuma twibutse bakunzi bacu ko bokora iki niki kuri iyi video yacu.
Ko bashobora kugira like, share na comment. Batibagiye gukanda kuga ahantu hatukura handitse subscribe mu gifaransa canke sabone
ya tubibutse gukora sabone canke subscribe
turabonanye
kandi tubibutsa ko inyuma ya micro hari umuntu yitwa Raul Peters
merci